Isikolo saseMtengwane singqongwe ngamahlathi nayimilambo. Abanye abafundi kufuneka bahambe loo migama mide. Ingxaki ke ngoku kukuba bahamba ngeenyawo kuba ababonelelwa ngeenkonzo zothutho.
Sihamba i-distance ende kakhulu ezosifikisa esikolweni sibe sihamba ngeenyawo.
Siye siphume emakhaya kuselethi and kusebusika ngoku singamantombazana siye sihambe sodwa.
Abazali bathi babekhe bathuthwa abantwana ngebhasi kwiminyaka embalwa egqithileyo kodwa yayekiswa bengasazi nesizathu. Bakwakhala nangemeko engentle kwaphela yesikolo.
Ithe seyifikile i-transport yathathwa ngumnikazi we-transport ethi urhulumente akakwazi kumbhatala.
Icala lokwakhelwa kwesikolo sikukathathu sisiya eBhisho siyocela ukwakhelwa isikolo asifumani mpendulo.
Urhulumente wephondo uyayiqwalasela le meko.
Sisalindeleke kwangoku impendulo nemiphumela xa bethe bahlala phantsi bagqiba ukubana ngaba yeyiphi na okanye yeyiphi imizila abazathi bayihlawulele iyiphi engazuhlawulelwa.
Esi sikolo sakhiwe nabafundi babonelelwe ngezothutho. Aba bafundi baza kube befundela kwizindlu zethutyana bahambe loo mgama wiikhilomitha ezingama-32 ukuya esikolweni mihla le. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eQhankqo kuQumbu.